for them. Waiting for others.
Unya gikuha niya ang pan ug nagpasalamat. Paubos naman, good. Ayan, eh, naka-break.